amanya ganze Najjuma Justine nze nkulira abakyala abaluka ebibbo ku Youth Rise. Twebaza Youth Rise yatuyigiriza okuluka ebibbo ebirungi, ebintu ebirala ebirabika obulungi, ture biki. Tufuna sente ne tulabirira abaana baffe ne tuwa school fees, obujjanjabi n'ebyetaagisa ebirala. Tubeebaza kubanga mwatufunira omulimu omulungi.